o duletse montle Quentin. Batho ba tla go bona.
Ga ke khathale ba mphile.
Ha o khathale.
O nkutlwile. What's the point?
Point ke gore ke a kharatla Quentin.
O batla go tlotsa tshenga ma weekend list.
E le gore o irile.
Jo di tera tapotso di fitletse gore gona le sengwe sa ditlamotsaka. Se sena le seabe bo money laundry.
Eng?
Gona le tshelete ya mangwe le bosenyi ba mphile. E ntsenye tsena mo di accounting tsa ka tsa kgwebo.
Yo.
So go a tshwana go le ka go neela bagise ba se batlang. My week is 10 steps ahead.
Fela re kgone gore re itlhoboge Quentin.
Alternative ke eng ba mphile?
Ga re itlhoboga go raya gore my week wa fenya.
My week o fentse ba mphile. Bona. Ke a go gaka. Baagi ba kana ba tla go dira sengwe le sengwe sa ba batlang go se dira. Ga gona sepe se ba tla se dirang se se fetang se my week a se dirileng.
Ke maswabi Quentin. Bopaki ba maaka bo ke bonetseng ka wena. Ke bona bo bo simolotseng diotsi.
Na. Go bua nnete. Mawiki kgale a simolotse go lwa le nna ba mphile. O ntlhasetse jaaka virus Mawiki. And he won. Tšhelete ya gagwe ke go koltang. Ga ke itse gore ke tlile go e go duela kang.
Tswa mo tšheleteng e o nkoltang man. Re tlo go lwa ntwa e mmogo.
Fa e le gore o batla go lwa. O tla lwa le e simofatshe. And another thing. Ka project ya moro o tlogele ba mphile. Ke tlile go jela tšhelete e ntsi.
Yo, Joven, kana ra auditiwa.
Okay.
Eh, bona man. Ase ke khona go buela timer ka khangile.
Okay.
Sharp sharp. Ne ke nagana gore re mo founela letsatsi pele ga moletlo. Ene ke nagana gore ga ke mo founela ne, ebe ke nna dramatic fela gore boshilo o rile ke se ka mmolella gore wa nyala.
Okay.
Ke a go bona.
Keng.
O nja fela ka dikarabo tse dikhutshwane.
No man. Ke fela gore o supung temogisitse gore gomolano le le ka tsamaye the way nna ke lakantseng ka teng.
Yaka o lakantse?
No man, ke ra yaka re nna le wena a ke re re lakantse.
Wena o naganang skime?
Eh, ke itse man. Mare ka re ke dumelana le bush.
Sister, nna ne ke leka go thusa wena. Ne ke leka go thusa wena ka moletlo wa gago.
Ene ke itumelela seo skimi.
Mara a utlwale. A utlwale o itse. Ene a ke tsholo a itse gore go diga mowa yang go leka go thusa motho o sa batleng thuso wa gago.
Man skimi, a se yalo. Le gona ke sa batle thuso yang ka gore ke nna ke go latileng ke a go kopa thuso.
Mara wena ka ra o sa le da o itse.
Ene ke da yang. Ke da skimi. Ke fela gore ke tlogetse o supi a tsena mo tlhaloganyong yaka mane ko ra iduba iduba iduba.
E le gore o rileng mo go wena?
Yona. O buile dilo tse dintsi fela tse di negative. Gore go Mr. Mawiki a ka se tle kgotsa ka se itumelele moletlo kore go gontsintsi mane.
Nna ke nagana gore gongwe bothata e ka nna go satle. Mara ga a ka tla o tlo go itumelela moletlo.
Ora ora.
O tswa ga wadi.
Bo jalo ba ka sa rarabo le mathata a rona Quentin.
A di go rabollwa ke.
Ke go itwanela.
Ba mphile. Ke go bolela ga kae gore tsampo ga ke tlhole ke batla go di tsena mfazi.
Fa o sale o tlo go boela kgolegelong.
I don't care.
O tshwanetse o kgathale Quentin.
Why?
O dirile ka natla gore o fitlhe mo o fitlhileng teng. Ga o tlo go tlogela segata marugwana tsa go te maukise le se go diga bonolo fela yana.
A wa re bonolo. Bonolo ba mphile.
Ee, bonolo. And le wena wa motlogela.
So mpona ke motlogela.
Wena o ipone gore wa motlogela.
Ke a go lwa le mawiki yang ke sena tšhelete ba mphile.
O na le tšhelete Quentin. Ke fela gore ga yana ga o kgone go e fitlhelela.
Ga ke sa kgone go e fitlhelela ke a go lwa yang.
Fela yaka ke go thusitse go tswa ko kgolegelong. Ke tlo go thusa go lwa ntwa e le go e fenya.
Okay, superwoman. Good luck. O tlile go e tlhoka.
Ga ke tlhoke good luck. Ke tlhoka gore wena o eme.
O itse a ke sure gore a ke batla go tswela pele ka one moletlong yano wa teng.
Bothata.
A re tswe mo go yone tu.
Wa mmapile.
O supiwe. O ntemogisitse gore ga gona sepe se se ka diragalang go netefatsa gore bushi wa nthata le gore a ka se ntlogele. A ke re.
Fele. A se tla go motsaletse moshimane.
Mushimane.
Mushimane
wa hao wa ha this
time.
You are not
sure.
Ha. Ere wa zala. Ke thamike ke eng. Emanu shik mitike. Ko patlo
Mushimane.
Ra. Eh, mushidi, tomdim. Ere wa santu melas ke ne batong. Ah, manu shipe sira switi. Ah, o le bala yanga khanye botlhokwa yana. Okay, so o tshajile no?
Yana.
Okay, nkopa nthumelle ge.
I'm so tired.
No, o shuti ha o tlhaloganye. I miss you, and I know it's getting more fun. We're going to change about the love aka. Yo, it's going to be fetola. Yo,
what's
up, Papa? Hey, yo, Papa, what's up? You can ormela le inkante.
Kiro mezi. We great.
Ah, it's kiri sepe. Oh, eh, ki, kiro. Oh, boy, boy. Hehehe, Fanasi. Yo, Fanasi, Momo. Oh, boy, boy. Hehehe. I can't wait to go to the hospital. It's a papa, Rafa. And she's right. Oh, no. Why not, Fanasi? You're too stupid to get a chase and no clar. Eh? God, I want to start with a bush. I can't let the country monate. Yo,
Ha
sa bale nna ke dumo bona sa tlhosa tshoni ke he ke mmotsa
gore
o na le ngwana
moshimane. Ee shupi.
Wa renyano. Kore wa reng? Eh man.
Wa nkutlwa mabidi. Eh man. Ke lo brekela ka push especially o tsi
gore ha se ene papa ngwana wa. Kore go nyano.
O botsa ka sa tlhosa push. O na no nna a ya go botsa ka sa tlhosa tshoni ke. He? O na no ra ke a ya go bona sa tlhosa tshoni ke mmotsa ka ngwana
hai. Hm? Ho tla nna nyano.